It's traditional beach day for thousands of people who are holidaying or living at the coast. Good weather has been predicted for the Eastern Cape. Let's go now to my colleague, Yanga Funani, who is standing by in the Eastern Cape for us. Yanga, the Eastern Cape has about 800 kilometers of stunning beaches, and it's often touted as the quieter, more beautiful alternative to, let's say, KwaZulu-Natal or Cape Town. What are you seeing there?
A very good afternoon to you, Nzinga, and to the millions upon millions of our viewers at home. Yes, indeed, you're coming to us live from the Eastland beachfront at the Eastern Beach, where scores of people have made their way to the beach. Traditionally, this is the place to be at when you are in East London. The Eastern Cape boasts a coastline of 800 kilometers. Each and every festive season, people make their way, especially those from the provinces that are inland, they make their way to the coast here in East London. One special case is the Godlow family, which comes from Queenstown. From Queenstown, right?
Yes.
You work in Mpumalanga.
Yes.
You spend the rest of the year in Mpumalanga.
Yes.
We have Luthando Godlow.
Yeah, Luthando Godlow. Mhlekazi
wami, khasichazele into enizise apha namhlanje.
Into endizise apha e-Eastern Cape kundawo bayibiza ukuthi Eastern Beach eMonti, ndiziswe kukuba ndisazi uba kukhuseleke kangakanani phakathi elwandle. Kuba ndiyazi ukuba kuyenziwa inzame nenzame ngamaxesha onke ukuba kungabikho bani esinokuthi siphuncukane naye asweleke ngenxa yamanzi. Notywala kwenziwa ngandlela zonke ngabantu bomthetho uba elu lwandle likhuselekile, kwenzela uba lidume kakuhle, kungabikho nanye into enokuthi ikhathaze kubahlali base-Eastern Cape ujikelele. Siyazama ke ndlela zonke thina abahlale Eastern Cape uba masihlale sikhusele ilwandle lethu, ibe lilwandle elihlini ukwenzela uba bonke abakhenkethi beze ngaphambili ukuze yonke into yabo bayibone bekhuselekile, begcine ucwangco ngeendlela zonke kweli lwandle lase-Eastern Cape, e-Eastern Beach. Othethayo nguLuthando Ernest kaGodlo kuKomani Ndlovukazi.
Tata, siyabona uba uphume nosapho ngoluninzi lwayo. Bakhuselekile nabo abantwana?
Njengoko nindibona jikelele, ndime nabantwana abanintsi apha ecaleni kwam. Lusapho lakwaGodlo lonke olu bakhuselekile, and ndinethemba lokuba sawude sijike beve ubumnandi kweli lwandle lase-Eastern Cape, e-Eastern Beach.
Ayikhange uve nto malunga nokuphakwa kwabantu inkunzi okanye mhlawumbi nokuhlaselwa kwabantu?
Nakanye akunamntu ohlaselweyo, kungekho mntu ukhuthuziweyo kuba abomthetho bahleli nathi basikhusele, basingqongile ndlela zonke. Abanye banxibe iuniform, abanye banxibanga uniform ukwenzela ukuba zeyithi abo bazizaphula mthetho izibhovubhovu zikwazi ukubanjwa.
Thanks a lot, sir.
Ndiyabulela mhlekazi kakhulu.
And that's of course Mr. Luthando Godlo telling us that he chose the Eastern Beach because it's the safest in the beaches of the Eastern Cape, particularly here in East London. He tells us that he opted to come with his family from Mpumalanga because safety is guaranteed in this part of the country. From us here in Eastern Beach, as you can see, the place is packed. It's back to you in studio.
Thanks, Yanga, giving us an update there on the festivities that are taking place in the Eastern Cape. Remember, we'll be going to the different provinces and just showing you how people are celebrating Boxing Day.